ngishitse hano nabishikiyemo bimwe bimwe hari ibyo nabonye
wasanze biriko biramera nk'ibicure yahajya bigacura gatanda
nasanze biriko biracure ariko harimo nibiheruka kuba bibi gusumba ibyo numvise byabaye ndi hano kandi hariho nibindi nabonye
ariko turiko turatwenga tari
eh hari ibyabaye bariruka bamwe barirukanwa polisi iraza irasengera abantu nta
polisi iraza irabihagarikira
irabihagarikira
bamwe bariko barasengerwa
bamwe barasengerwa abandi barirukanwa
cyagiye wari washitse
nari nashitse ifite na lapyo bize nayo ari cyo maze kubona ariko nagira mvuga icyo bipfa ko cya mbere cyo abandi nabo bari basengerewe ku bibuga by'indege bariko baraza
bariho kabisa
abandi uko numva
bariho benshi
nyine abandi uko numva bivyo ubukotsi abende abandi uko abandi uko ndabyumva murantunga
ubukozi babufashe mateka
abandi naho burongozi bwari buturongoye bubonye umuntu agiye buraya naho yabataragera baca avuga ngo tunye mu misiyoneri
atugundu wagiye kuduserukira
kuduserukira
ugasanga umujyanama mu ndwi zibiri adasenge ku pasiporo
asenge ku pasiporo abo rero bamaze guhashika baca batanguza cyashenge
ukaba uyoboye urusengero
muga madame ni wafata
ariko madame hariya tutabizi
ni wafata ingi
hariya muri background ni watanga amategeko yose ni
pasitori muri icaranye muragize inama y'igipasitori wa mugore ntarimwo mwagaruka mugasanga inama yahindutse avuye
mwagize inama mwafashe imyanzuro
yego
mwahejeje
mwagaruka
buke bigaza ibintu byahindutse
byahindutse nta nama yabaye
kubera hari madame tutaje
cyangwa abandi yindi kamata afise tutaze ari nacyo gituma bamwe twasengewe cyangwa basengewe bariko barura indege uburongozi bwarondere bigira cumi ni naho igikorwa cyapfuye
kugira ngo ntinge amadolari ni naho igikorwa reka ureho ko agiye hariya reka ndamusengere byihuta express mu ndwi imwe ndamuvane ku bujerama ndamubwire umupasiteri
aho niho uvuga ngo pefe byarapfuye amerika byarapfuye na adelaide byarapfuye aho niho igikorwa cyapfuye kuko
mu gihe habaye impaka hagati yamwe abapasiteri warongoye urusengero rufite abapasiteri benshi nk'uko wari utubwiye
bari benshi pe
ibintu bike muri gwahehe ni muri sentare ni hehe cyangwa se tukaba tukishyirira andi mashengero yagakomeza yaba menshi
nge nivugeje ibyambaye nagira ndakora ubwa mbere ho iyo ufite ishengero ukabona bajya bagiye si ntama bajya bagiye n'impene kuko intama muraguma kuri 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 kiri impene
zireke zigende impene mwese ndabasuhuje abantu mwasohotse mugakurikira
n'impene
abantu mwasohotse mugajyana n'abandi bapasiteri muvuye mu mashengero yanyu ndabasuhuje muri impene nshuti bakunzi mukurikirana ibiganiro bica ku rubuga rwacu rwa The Story Room TV turabatahije cyane turabatahije turizera yuko mumeze neza natwe hano tumeze neza twagarutse mu biganiro twaje rufise umutumire mushasha kandi ndizera yuko ikiganiro cyacu uno munsi kigiye kumera neza cyane aho turiko turakorera sahandi ni kuri Adorable Home Care Community Center murahazi niho dukunda gukorera ibiganiro byacu icyo dukora hano serivisi dutanga tukaba dufite umuntu yavukanye ubumuga utwituye turashobora kugufasha kujya kumusabira imfashanyo muri leta kugira ngo leta ishobore kumwitaho ishobore gutanga imfashanyo zo kumufasha bijya adashoboye kwikorera bivanye n'ubumuga bwiwe ibyo turabikora cyane ushobora kwandikira Modeste CEO wa kino kigo ukamwandikira kuri iyo email ubona cyanke ukamutelefona kandi ibintu bigacha bigenda neza cyane ku bantu bariko baja mu Burundi gufata uburuko ukeneye mezo do passage utwiture turashobora kuguha mezo do passage ushobora kumama igihe gito mu gihe ugiye gufata ikiruhuko turi mu kwezi kw'indwi kwezi k'umunani muri sama yo mu Burundi aho benshi bakunda gufata ibiruhuko mutwiture tubaha iyo service ni imodoka yo kugenderamwo igihe gito uburi ko ugenda uburi mu kiruhuko mu Burundi turashobora kuyiguha ikagufasha kandi ibintu bikamera neza abantu mutuye mu mujyi wa Adelaide ndabahamagariye kuza gusumira kwa Dume ni shop nziza cyane no kubwira ibintu byinshi byiza biri muri iyo shop hari ibidandazwa byinshi by'ibiribwa biva hari iwacu muri Afrika ibitoki ubwishaza indagara z'ikigoma indagara zo muri Tanganyika ibintu byinshi kabisa amateke yava mu Buganda ukeneye ubuswage burahari kandi bwiza cyane rero mutwiture tugere du shoppingire kwa Dume tumuteze imbere umurundi mwene wacu byose byogenda neza hamwe twabikora tubikorana umutima mwiza kuwa gatandatu tuba twashyize kuri discount ibintu byinshi imiceri biba byagiye kuri discount 10% tukashyira kuri discount imiceri ubwishaza ibitoki n'abari mu state mu zindi ntara turashobora kubipostinga bikabashikira atakibazo na kimwe hanyuma nkasha nakira umutumire wacu wuno munsi ni pasteur numuvyeyi muramubona ko ari umuhumure nizere ko uno munsi aratubwira ibintu byinshi byiza kandi by'ubwenge pastor karibu cyane
murakoze
kumenga uratekereje cyane
oya nari ko ndumviriza kandi
navuze cyane ndiko ndamamazanya namwe sinakurambi
kandi mwese no gutekereza na cyane abakozi b'Imana bateza gutekereza
abakozi b'Imana uratekereza aya Bibiliya ntiyavuze ko tubabonera kugutekereza hari ikindi kintu yatubariye kuko ndazi benshi batekereza usanga batuje ariko bibavamo gasana ubugesera
kutuza bibavamo bikabugesera bivana yuko abatakijijwe kuko iyo umaze gukizwa hari barimwe rivamwe amazi asosa na yarura
ariko urashobora kubutuje gusa si cyo kimenyetso cyobona yuko
kubutuje muswahili avuga ngo pole siyo wema ariko ku bakozi b'Imana dutegereza gusa n'ijambo tuvuga
urumva gutuza ni kimwe mu bintu bibaranga
yego
ariko si cyo gikuru
ni nacyo gikuru
kuko si cyo twemeza yuko
kuko bazamenyera ku byo mwami
waruraho rero
yego
uyagenereza weekend uri kwisozera neza
weekend yagenze neza tuvuye ku rusengero
yego
byari biryoshe twaronsa akanya wo kuyagana Imana yacu
cyane
yego
ijambo ririko rigufasha muri ino ndwi niri
ijambo ririko rimfasha muri iyi ndwi maze iminsi ndiko niga ku ijambo ryo gutanga imibiri
yacu
ikaba ibimaze byera bihimbara Imana ijambo ryanditse mu Baroma 12 guhera ku murongo wa mbere gushika kuri gatatu avuga ngo Pawulo ariko arabera ishingiro ry'Abaroma ngo nuko bene data mutanga imibiri yanyu ibimaze byera bihimbara Imana niko kuyikorera kwanyu kugira ikimaze ngo ntimwishushanywe n'iby'iki gihe ariko muhinduke rwose iryo niyo jambo maze nk'iminsi niyumvirange n'abantu botanga imibiri kandi bamwe bavuga ngo Imana iraba umutima ntiraba umubiri ariko ntibishoboka uyu mubiri niyo ngoro muhemu yarabamo kandi uyu mubiri niwo dukora kugira ngo tuzoshikire ubwami bw'icyo kuko ntidukoresha imwemu dukoresha umubiri amaboko amaso amaguru umunwa amatwi rero ngo dutange imibiri yacu ibikimaze rero ibimaze nka kera ibimaze ubwiye mu isezerano rya kera ikimaze gifise agasembwa nticyakigwa babanza kukikaguwa bakaraho ko ari kimaze gikwiye none rero bibiri ivuga ngo dutange imibiri yacu ibimaze byera bihimbara Imana bisigura iki twirinde ubusembwa bwo ku mibiri n'ubwo ku mitima
yego cyane urakoze pastor murabyumva yuko turi kumwe n'umukozi w'Imana tugiye kuganira amajambo yubaka meza amajambo yagiye kudukomeza yagiye kuduha impanuro pastor reka ndagusabe ubanze usenge Imana kugira ngo Imana yururuke ibane natwe muri kino kiganiro.
Reka dusenge. Urakoze Imana yo mwijuru, urakoze Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Turagushimiye umugoroba mwiza duhuye n'umukozi wawe. Kuko uyu n'umukozi ko nawe ariko akwiza ubutumwa bwiza. Kugira ngo tuyage ibyo bwami bw'ijuru. Turakwinginze ube hano muri uyu mwanya, ube mu ruhande rwacu. Udufashe nkwe mu wawe tuyobore dushobore kuvuga ibyubaka abazotwumva bose. Ngiri hano sengeye uzokumviriza iri jambo. Mu izina rya Yesu Kristo rize rimukura hari rimushikane kugutanga umubiri wiwe ubikimaze cera gihimbara Imana. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu tubisabye. Amen.
Amen. Urakoze cyane Pastor. Pastor, reka tugende tugire ko nk'umuryi w'igisahira twinjire muri topic. Naguhamagaye nshaka ko tukuganira ku bintu bimwe bimwe tubona mu bakozi b'Imana. Na cyane cyane hano hantu muri ano mahanga. Waje tugendeyemo twarahuye turi abantu dutandukanye tuvuye mu mico itandukanye niko no uvuga mu mashengero atandukanye dushika hano ugasanga hari bimwe bimwe tugenda tubona ugasanga bimwe bimwe birateye amakenga akarorero ugasanga abakozi b'Imana bariko baragwanira mu masengero byarabaye araho byabaye muri Brisbane kabisa ibindi bintu uravira mu za America hariya waragenda ugasanga nige tukuje muri America 2015 2016 naho hino wasanga ibintu by'ubucakari mu rusengero kandi ugasanga impamvu n'abakozi b'Imana n'abapasiteri ndavuga nti rero kama bagara pasiteri tuzobiganire ko twumve ibyo bintu biva kuki n'abakozi b'Imana abara abakozi b'Imana ba fake ni satana baya bagendeye gatoyi ni kibazo kibana bakiriso baba biteje kibazo kibashavuye ngize nireka mama gare pasta tubiganire nayo nkabaze ko kuri umukozi w'Imana ukunda kuganira kizere nawe nazo nazo ngahabira azonyemerera tuganire tu turabico twofasha abantu cyangwa turabico twohanura abantu ariko banze twibarire na mara kuvuga kuri pasta ariko banze kwa twibwira ngirango n'abatwumva batakuzi je ko ndakuzi kuri inshuti yanje ubanze wibwire n'abatwumva babanze bakumenya hanyuma twinjire ndakwazi twa duto tutagoye kwishura
yego me urakoze ntabwo ari kibazo gito ni kibazo kinini ariko reka mbanze nivuge ku batanze ku mbure bambonye bwa mbere ku mazina nitwa Leonard Nzigamiye ngo kwa bivuze ndi umupastori ndongo ishengero rya High Pentecost Church.
High Pentecost Church?
Ishengero rya Pentecost.
Ariko mbere nk'uduza akajwi ngirango sinzi.
Hano muri Adelaide. Ego.
High Pentecost Church.
Ego. Tukaba dukorera harya muri Elizabeth Park.
Elizabeth Park niho muri?
Niho turi. Mu ncamake ni ibyo hanyuma nkaba nubatse.
Urubatse.
Mfise umugore umwe. Kuko nivyo bibiri tubarira
ariko kino gihe hari abapasiteri bafite abagore babiri
birashika kuko ibihamagaro simwe kandi kwitwa pastori siko gukizwa
okay
pastori ni grade ibikorwa nabyo nibindi ico ni kimwe ariko je mvise umugore umwe
n'abana
batandatu
abana batandatu
ibimana yampezagije yari yampezagije ndwi umwe arataha
Waba abariho ni batandatu.
Ni batandatu.
Kandi n'abandi ngira ngo bazoza.
Oya. Imyaka iri kwiranjana. Imyaka iri kwiranjana. Turiko turakura.
Narimbuze ni umupasiteri ufite abagore babiri ucuvuga ngo birashika. Cangira ubwoba. Pasiteri Leonardo bayemera ko umupasiteri w'ukuri yogira abagore babiri.
Birashika kuko umupasiteri w'ukuri n'uyuhe. Kuko biragoye kuvuga kumenya umupasoro w'ukuri ariko umupasoro w'ukuri amenyerwa ku mbuto
ibyo yama
urumva amaze kugira abagore babiri kandi buri wita byemera ni umupasoro w'izina
ni izina gusa
kuko bibiri ivuga ngo umurongozi w'ishengero abe umuntu afise umugore umwe
umurongozi ariko nkaje w'umukristo mutoyi naho ufite ababiri nta kibazo
oya hatwogenda mu Banyefeso urabibona yuko Pawulo ariko aravuga ntiyavuze abarongozi gusa n'abakristo nabo
sawa
akwiye kuba umugore umwe w'ingeso nziza yemegwa nabo
atunganya neze ibyo mu rugo
atunganya neze ibyo mu rugo ubwa mbere
kuri vino
ubwa mbere atari umuhanga mu kunywa vino atari ukunywa iboreza ubwa mbere ho mu mategeko maze kuba pastori nuko banza kumenya kuroga mu pastori no muntu abwa mbere aro acuye kurongora abo mu rugo wiwe ko bibiri bivuga ngo ndushaka kurongora ishengero unaniwe no kurongora abo mu rugo abo
mwubakana harya kunaniza pastor
none ko abatwitanga imbere babishobora bari bafise abamarayika ibi nibihe turimo tugiye muri bibiliya Pawulo yandikiye Timoteyo ngo misi yiherezo hazobihe bigoye ibi rero bigoye nibyo turimo
tugeza kwemera kubibamo
nico gituma ubona bamwe bitwa ba pastori bafise abagore babiri nico gituma bitwa ba pastori bakirukira kuvuga ubutumwa muga mu rugo iwabo hameze nabi
pastor umaze imyaka ingahe hano
jewe ndiko ndakwiza imyaka 8 yego
kumbe kandi aho ndakubona ushikiye ejo bundi
oya sibu
nagwarara muri 5 cyangwa 6
nashitse hano mu mvura zo kwi 10 muri 2016 urumva ni imyaka 8 ndiko ndakwiza imyaka 8
yego kandi rero ndakwiza imyaka warumaze hano hano Ndakangwe ndivugire muri umuji wa Adelaide uko ni byiza tubivuge tutabisha ku ruhande harigeje guca amafurufumbi y'abakozi b'Imana.
Yego.
Intama turashwiragira turaburi yo tuja abandi barabivamwo baragwa ko z'Imana biranka ko bumvikana ku byo twisanga ari amashengero yasambaguritse. Burya bigenda gute ahuko abakozi b'Imana nkuko we ni pasiteri n'undi pasiteri n'undi pasiteri basa muri batatu muri bane ariko bikanka ko mubana bikanka ko mwogira ati pasiteri rero nari naturongore hanyuma abandi ba pasiteri tuba pasiteri dukora igikorwa cy'Imana biva kuki hari impamvu zumvikana zituma ibyo bintu biba
ica mbere ico biva ko mugabo reka mbanze mvuge uko nasanze igikorwa hano ngishitse hano nabishikiyemo bimwe bimwe hanyije nabonye
wasanze biriko biramera nk'ibicure yahajya bigacura gatanda
nasanze biriko biracure ariko harimo nibiheruka kuba bibi gusumba ibyo numvise byabaye ndi hano kandi hariho nibindi nabonye
ariko turiko turatwenga atari
byo hari ibyabaye bariruka bamwe barirukanwa polisi iraza irasengera abantu
Ha polisi iraza bihagarikira
irabihagarikira
bamwe bariko barasengerwa
bamwe barasengerwa abandi barirukanwa
cyagiye wari washitse
nari nashitse ifite na lapyo bize nayo ari tumaze kubona ariko nagira mvuga icyo bipa ko cyambere cyocu nari kuvuga igifaransa avuga ngo commence mal finis mal
urabona ki commence mal fini mal
finis mal urumva iyo utanguye nabi uheza nabi ndabivuge gutya mu majambo makeya sindiko ndavuga ngo cyatanguye nabi yuko cyatanguye mu mutabaro umutabaro ni iki icyo no kivuga ko abarundi bavuye mu makambi bashikira hano
benshi kabisa
bashikira hano baca bashika bagira inyota y'ukugurura amashengero
kuri wowe uti buguruye hatara
bamaze kugura amashengero ikibazo bagize bamwe bayajamwo bara abakristo batoye batigeze baja mu burongozi bw'amashengero abandi nabo bari basengerewe ku bibuga by'indege bariko baraza
bariho kabisa
abandi uko numva
bariho benshi
nyine abandi uko numva bivyo ubukozi abandi uko ndabyumvamo
barashimuse
barantunga
ubukozi babufashe mateka
abandi naho burongozi bwari buturongoye Bubonye umuntu agiye buraya naho yabataragera bacava ngo tunye mu misiyoneri
atugunwa agiye kuduserukira ugasanga umuje nama mu ndwi zibiri azasenge ubu pastor
asenge ku pastor abo rero bamaze guhashika baca batanguza cyashengero batanga igishengero ikibazo bagize ntibategura amategeko agenga ishengero kuko ishengero ni ishirahamwe
kuko ishengero rigengwa n'amategeko
ishengero rigengwa n'amategeko
amategeko kumera byaransi yuko yadushikana kugoroka kose
mbwira ndakubarire
Yesu aza kudupfira
mbwiriza ndakubarire
amategeko pastor
mbwe ndakubarire ishengero ni ishirahamwe nk'izindi zose muga bitandukanye kuri mission ariyo mission
igikogwa intumbero kuba mwihaye mukorera
kuko iyo igikogwa ishira hamwe litunganijwe nabi ndirirama ishira hamwe rigengwa n'amategeko kuko haba hariho uburongozi bwashyizweho n'amategeko ubwo burongozi bakora munsi y'amategeko hanyuma ayo mategeko akaba ariyo arongora ryashyira hamwe umuntu ntave ntarare mu nzira ngo aciye ashikaza n'amategeko yiwiwe umugabo iteka akaba ariyo rigenda irongora hanyuma wavuze ngo amategeko ngo ntiyigeze azana
urahansobanurira cyane kabisa byarananiranye
amategeko hariho amabwirizwa
cumi
Yesu ntiyayakuye Yesu amaze kuza yari ashigikiye ariko acashiramo ubuntu ubwo buntu nubwo bwaje ntibwakuyeho amategeko none no muzi niba kivuga ngo ntusambane byarakuweho ntiwibe byarakuweho ntiwice byarakuweho wowe so na nyoko byarakuweho Yesu ntiyajya kuyashyitsa yose
ariko amategeko cumi hariho n'ayandi mategeko y'imico n'imigenzo kuri urya bwoko bw'abisirayeli ibyo abahanga bavuga ko yagera mu majana atandatu menga ndetse ntabyonzi
si nicyo gituma nawe iyo ugize ishengero
none tubwira kuri ayo majana atandatu cyangwa
oya twebwe hariho amabwirizwa yo muri bibiliya
namwemuyera
hanyuma rero iyo ugomba kugira ishengero hariho ibyo bita amastati menga ni mu cyongereza nuko hakaba n'ibindi bita amaregrement d'ordre interieur
amategeko y'indani y'abagenga
n'intuze ni
agenga abanyamugwa
mambo amategeko yo agenga intuze ye
agenga abanyamugwa abanyamujyango
mine yapanga ingene inzego zikora n'ingene zigenda zirakurikira ndazo zikurakorano rero nagomba kuvuga nk'aba bantu bacu uko nabumvise nuko nabyumvise n'igenshitse naye mategeko ntayariho mu mashengero n'uno munsi ntayo bafise
kuko amategeko ntacyo
kuko
icyo yindi topic
kuko icyo rero nicyo cyatumye amashengero asambuka
icyo nzoguhamagara ikindi gihe tuganire neza icyo amategeko
nicyo cyatumye amashengero asambuka abantu ukabona bariko baragwana kuko bubakiye ku musenyi icya kabiri ibikorwa bari bakoze cyari cyiza ntibemeye kwigishwa nta muntu amenye ikintu atacigishijwe
kujya ko Yesu yafashe umwanya ukwiye akigisha intumwa
nazijya ntumwa abanje kuzigisha imyaka itatu yabarekuye ari
imyaka itatu niyo namaze kugira ngo nke degree
nuko yari yabonye yuko bageze ku rwego rwo guhagara ariko naho nyene batararonka mwemuyera ntibyashobotse urumva umuntu w'Imana ariga hanyuma akuza mwemuyera kugira ngo uzuye mwemuyera niki no kwanza kwihana kandi ukavuga ukuri none umuntu yari yibye ubukozi yari umuvuga ukuri
umuntu yashimuse yafashe mpira ubukozi bw'Imana akabwiye
muri bibiri aho
akabyiyita
muri bibiri aho hari habagabo bagombye kuja kuramira isanduku y'isezerano bitaye mu byo batagezwe bacirwa imbere
yawe byari byabo
ntibyari byabo
abantu bagize ubusa
ntibazize ubusa
igiye kugwa hasi ukagenda gufasha
imana
abari babijejwe ntibabibone ukavuga ati ngende ndabe ko ndosayidiya ijya sanduku ntihave yononekara n'akamari dufitiye
ntibazize
ubusa ntibazize abantu bakajaje
ntibazize ubusa imana ni nyarutonde imana ikunda urutonde nicyo gituma uzogira akajagari azakagenda azayitse avuge ngo ariko akorera imana oya imana ikunda urutonde imana ikorera mu burongozi imana igenda neza nico gituma yagombye guhana bajya abantu ngo nejo ntihazogira abazobigira nubwo ubona mwashitse hano batwace na je mvuge ko ndimwo twashitse hano tukiba amabanga atara yacu
yego tukigira abapasteri tutaribo none tugasengerwa muri transit tugiye kuri indege
tukacika tuvuga ngo turabarebera
bya byose kuri wewe uvuga tayane hari kibazo
hajya niho rero habaye ikibazo icya kabiri ikindi cya gatatu gituma abantu baryanira mu bikorwa ni ukutuzura mwemuyera iyo abantu batazi imihamagaro yabo umuntu akajya mu muhamagaro utari gwiwe ni itegeko usanga bikugoye nk'akarorero urabona icyo kirato cyabo ni iki iwanje nahari birato byose ikicyonda cyambe n'icyose sinotambuka
ntibinasa
sinotambuka nawe kici wanyu cyambe java ihugona
none uzikirenge kinini
cyava kiba gito canke ntumbaze rero haje imana itanga ingabire ku muntu iravye akamaro kayikoresha
mu bushobozi bwiwe
rero uno munsi wewe wari wo kuririmba waro kuvuga ubutumwa ukacha witwa umurongozi pasitori none wumva uzokora iki
kaja kuba pasiteri kandi wogiye kuba umu cameraman mu rusengero nka jewe
yego cyo ka umuririmbye kandi woje mu kigwanza ci wawe wokora ibikorwa byiza
kibazo nuko mbaye mu cameraman muca munkengera mukabana ko mbaye ntacho maze
ibyo
njye bikwiye kumba pasiteri nkicara hari imbere
ndabyumva ibyo nuko taburamenya uriwe kuko akazi kose
niwe mu pastor akengera mu cameraman na nyene abataramenye wari we
rego mu pastor ahubwo ubwiye ukara abantu uzeye mu bibirange nivuga mu byo horaho yanka bitandatu ndajya mu migani gatandatu cumi na gatandatu ibyo horaho yanka yahereye ku maso y'ubwibone none umaze ukengera mu cameraman ntara y'amaso y'ubwibone kuko wamuravye uramukengereye kiri muri bya bisesema imana none umva uri pastorike
urumva pasteri abe mu kibanza ciwe abe mu mpagaro wiwe mu mpano ziwe nka pasteri
nka pasteri
nanje umumenyesha makuru ndo mu kibanza canje nk'umumenyesha makuru uwari we wese cameraman abe mu kibanza ciwe nka cameraman
kandi
imbyi mu kibanza ciwe hanyuma twese duhurize hamwe twubake wa mubiri wa Kristo
kuko ntuze umubiri wa Kristo kuntu meze ni ngize ntoki zanje zitanu urabona urugene rungana n'urungene rungana n'urungene rungana n'urungene rungana uru nubwo umwengandiro nini konye ntacu rushoboye ubu ni pastor pastor wenyine ntacu ashoboye pastor ni pastor uko afise ishengero
afise abajena
afise abajena
afise abakristo
afise abarimu
none yobwira ubutumwa intebe
ntibibaho nico gituma rero nurya mwana muto yi mu rusengero afise ikimaze iyo uri pastor wahamagaye urya mwana nawe uramwubaha ukamwubahiriza kuko nawe afise ikimaze kandi imbere y'Imana nuwe ikimaze nuwe agaciro kanene
murabyumva pastor Leonard ariko abidusobanurira neza ariko aratubwira impamvu tugenda tubona ibintu nk'ibi bikunda kuba mu mashengero twafashe cyane cyane hano murano mahanga turimo ariko turakunda kubona n'ahandi hantu biba no mu Burundi twarigeze kubona abapasiteri bakomekejanije n'intambi baterana ibikomere kabisa birakomera twabona abantu babisheringa kuri social media biba hose si hano twafashe karoro ka hano kuko naho nyene byarabaye nta kundi byarabaye ni ngombwa tubivuge ko kandi tugamije ko twovana mu icyigisho kugira ngo nejo nabazosubirira abano batama bariko bagenda barengana ayo makosa ntibazibayagwemwo urumva tanze izo mpamvu zitatu nkuru nkuru yibaza yuko ari zatumye ibintu biba ugasanga abakozi no kwegana no kutumvikana no kugirana rero ikintu cari kibabaje muri byose warasanga intama no kuvuga baba Kristo batobato nka jewe ariko turiko turabigwamwo ugasanga harabagumye muhira harabanse no gusubira mu mashengero abandi bakagenda mu bazungu ariko naho nyine bashika bigasanga ntibiri ko bimera neza ariko bakora nk'uko bikwiriye twebwe intama n'ikindi gihe n'ivyaba canke n'izo zindi ntama zageze ikigumira muhira tubyifatemo gute mu gihe biba bibaye nk'uko
jewe ikintu cya mbere mvuga nuko umuntu adahamagarwa na pastori bani imana ariko umupastori atsitazare izo yashizwe imbere
cyane cyane nta mari gusa hari ubutama bukiri buto buto bukivutse bwavutse hijya yejo bugikeneye kunyweshwa ya mata bugikeneye kugira uko gasanga rero
na sinzo namye soma nyene muri Yesaya havuga ngo intama zanje ziko zirabagira ku misozi ngizitagira umwungere ngo ngomba kuzironderera uwundi mwungere ahuye n'umutima wanje ariwe Dawidi egome mu ncamake yo habaye intambara mu ishengero abakristo nibagira ibibazo
intama kabisa
nibo bagira ibibazo
kandi ntabuciriyemwo ibyo bibazo bikunda kuba mu ishengero twebwe intama twebwe bato bato sitwe tubiteza
mu byo kuri simwe mu biteza
ariko akabike tubigwamo
ariko ni satani nabajya bakozi b'Imana suko baba babishaka
mugambo gwa satani baramugurura inzira gaca muri
yo ugurura inzira satani aba yaciyemo gusa ikiba gikenewe nuko abakozi b'Imana abanyeshengero namwe mwamukwiye kuramira abakozi mukabasengera
barabyemera pastor
gusengera kusengera pastori so kumurambirwa kw'ibiganza naho buri muhiri wawe naho buri mu rusengero uwo musenge ariko no musikibazo
ariko sinze ndakubwira ati pastor ahantu wakoze nabi
ikibazo
aho kashaka bakajagana kibazo cyarabayo abakirisu abana bato urashobora kuza ukabwira umukozi ngo wakoze amakosa yo tiryo nishano
ariko Dawidi byarashitse umuntu uzeye ne Natani na Natani igihe Dawidi arongoye
mukawe igihe Dawidi yakoze icyaha na mukawe yari Natani
urya Natani yakoresheje ubwenge
utoroba
none rero uno munsi ikibazo abakristo uno munsi bafise turi mu bihe by'iherezo aho kuza kuvuga canke kurira baza gushira mu ibarabara ahandi bakaza ngo ntitwakwe ngo pastor iko nuko
ngo twaravuze
none iyo habutse ubwenge ibintu birapfa
cyo byononeka
nabo abakristo nabo Imana ikwiye kuha ubwenge bwo kumenya ngene bakigera umwungere wawe
okay
kuko nubwo aba yagize intege nke aba yarasezwe amavuta
bigoye cyane ko azemera intege nke ariko
ko Dawidi yarubaha umupaka w'amavuta yarubaka amavuta naho Sawuli yaramaze igihe kitari gito mbere yakuwe ku ngoma atwara ariko Dawidi ntigeze amukoza ku maboko yiwe none rero uno munsi ishengero ry'uno munsi amakokwa dufise kubera sinzi ko ari ukuntu twarezwe ariko ndabitahura ntidusoma bibiliya kandi dusenga Imana hari chicken ntushobora kurisonzesha
dukoresha amarangamutima yacu
rero abantu dukoresha amarangamutima ahandi binashobotse n'abaturongoye nabo kuko bataronse imyanya yo kwigishwa nabo usanga baduhereza indya zidakwiye kuko nta n'amaseminari akibaho none wumva abantu tuzohurira he
seminari y'abakozi b'Imana
yaba seminari y'abakozi b'Imana yaba seminari y'ugwaruka yaba seminari tuzabubatse izo ntizibaho
icyo cyose n'ikindi kibazo
ivyo n'ibibazo bituma uno munsi ishengero rikira intege nke kuko
tugenda gusenga kwa Mungu tukamara isaha imwe amasaha abiri tukaza twitahira bikaba bihetse
none umuntu azobyibuha gutatarya nta mwanya wo kurya uriho n'abapaso nabo birukwa mu mafaranga ntibaronka umwanya wo gusengera intama nicyo bibazo nibyo bibazo turimo
ni wa mwera wahereye ibwami ushukira igihugu cyose
umwe niwe yigeze ku twari ko turavugana ikibazo kimwe turiko turaraba turiko turerekana ngene abantu iyo igipimo cy'ishengero ubushyuhe bw'ipimo ry'ishengero nupima umukiriso upima umurongozi umurongozi yagwaye ishengero bari ryapfuye urumva umurongozi asinziriye
abakiriso tuba twagiye
ishengero cyari sinzi
baba baraduhambye
nuko rero bivanye n'ukuntu urumva ngombye no kuvuga kuri icyo wavuze cy'intama zaciye zigenda zigira
yego kabisa intama karabaye
intama ntizari yahubwira ikibazo kandi imitwe yari yagwaye iyo imitwe igwaye ishengero icyari gwara nibuka nshitse hano sinzi abambagiye ati pastor ubona ishengero rimeze gute byaha muri Adelaide cyo murabona nari mvuye muri Afurika aho ijambo navuze abantu ntibantahuye nabe ntishengero irakomeye hagwaye uburongozi
abayobozi
baciye banyanga ngo navuze ngo baragwaye mugayo baba
nimwe nakubwira
iyo babandi bari kwiyumvira kuko sinoje kuvuga ngo ishengero riragwaye rirakomeye ishengero none ko umukristo atagwa haga umupastor umukristo naho yogwa akoresha uramutara muri ntebe kumara
yanyu yego kabisa nta n'uzomenya ko hari cyaba
ariko pastor ni wako umunsi pastor yakoze cha akoroka pa hari agakorokera
nase cyo aba pastor batabakora kubundi
oya mu ncamake n'umu pastor akoze cha rahataramugwa none umupasori wowe ntari ari he
pasori umutaramuye acha tanguye ishengero giwiwe kandi atwara ni gice cyiryo umutaramuye mu cyo gitwa rutamutaramura umupasori
kujya gutanguza ishengero giwiwe niko kwa kwica imitima kuko izimpwe mapasori duhema zishaje mu ishengero iyo mpwe mu yubugarariji navanye hariya yo kwanka kwemera icaha
bajya bose baguherekeje
nabajya bamperekeje niyo nzobasukamo nabo ntibazokwigira bemera icaha ico gituma uno munsi ntavyabiha wanyumvise
ati ntavyabiha
ntabihari kuko
abarongozi
baturongoye ntibemera icaha none umukisi yo kwemera icaha gute kuko tutegeza kuvuga ibyo dukora Paul yavuze ngo munyigireko none rero umurongo
nanje nigira kuri Kristo
niko ndigira kuri Kristo
namwe munyigire
umurongozi mwiza n'ubuca bugufi n'uwihana akemera intege ziwe
okay
Dawidi niwe hajya nta muntu w'umurongozi zoronka nka Dawidi kandi nta muntu yihanye nka Dawidi Dawidi hajya akoze ibyaha byinshi muri Bibiliya Dawidi yakoze ibyaha byinshi mukaya yacarushije abandi we yarihana
Dawidi yanyaruka kwihana
yarihana mutima wihana none rero uno munsi nimba twega pastor imitima yacu itihana aba turongoye baza kwihana gute kandi ntibazokuzura mwe muyera kuko nkwe mwira ntaje hari cyane
yego cyane the story room tv turakomeza tuganira n'uyu mukozi w'Imana ikiganiro ni cyaba kirekire tugira part 1 na part 2 kubera ntitumurekura atatubwiye byose iyi topic irakomeye cyane tanga comment nimba nawe hari icyumviro wumva wo mwunganira canke wo mukebura canke wo vuga wo kucumva uhawe kaze gutanga comment aho hasi muri comment section uduhe comment the story room tv ukore subscribe nimba utarayikora shirako udukore subscribe